going to be a very uncomfortable journey.
Yeah. I'm going to get it now. As no new boji, a broom boji. Nagene, you see ne bogi in a bogi, and can I get bogi the bogi, this ugene, or bar I, or bar all you. Epuya magene, a magene, a barra. Oh, na loga, can you see a gun? I say, Ebusia paratampa, Ebula Nangwensi. Ni na gini okenye wo karachukwu na gini chukwu wo poke okenye ewere onye wo okenye onye mara nna ya ha maka asu onye mara nna ya ha ma gini ndi ichie a ndi ichie ugene ndi adukunu ndi soro uwa bido ndi mbo ndi puru odo ndi buru isi bu agba kwa orogbo. Asende gene ndi buru isi bu agba kwa gene orogbo elesi a akpo ha gene mmando asena mbo ka obidoro gine budoro na mbo odinala gine wo odinala odinala wo gene ihe zoro ezo n'ime ndu anyi. Yeah, I'm gonna zure zo ni mendoi. Ha, as in agene, among okay, I will gene, working among my yaw gene. Why? A woody can or gulo. When come a saloon, on your gaga. And when you get any? When you get any? Eya ko ja won eluwo kehi eluwe mbaba ade amaamu kehi gbafuwe mbaba chuba ya onye ji nwe ihe a na-akpo oji gini wo oji kedi ihe oji a putara n'omume di n'ala Igbo ebe ahụ enwere gini ihe zoro ezo di n'ime gini di na ndụ ha maka a na-ekwu okwu ndu ai ahu ai ai na ekwu kwa ala maka ala wo gini ahu ai ndu ai wo gini ihe aha zoro ezo n'ime gini ahu ai oya ka na kpo gini odinala onwere ihe gini character di iche iche ya onwere omume di iche iche oji ogini oji egosi onwe ya ohe eji akpo ya chukwu abia mara. Ya wonye na egosi agba ama nye no onwe ya mbo won o jiri we me gini bia nime onye gini o jiri biri mbo won o jiri gini o jiri mere onwe ya ha nime onye o jiri biri o na eme gini o na agba ama onwe ya ya won na egosi omume di iche iche nke eji mara ya